come on, what's the I go to tell nobody was a plumber, no love. What's the lie? I go to tell nobody, plumber, no love. Timbers, I am what's the lie? I go to tell nobody was a plumber, no love. Palisa ngiyakhumbula ngwazelezola third house from Khabomzala. In fact ntombazane wena uke wangiphoxa, you were known ekhasi as uchero nolaka. Never mind kodwa mama lokho kwadlula. Hey, but I think it's better that way ngoba la ngaphandle amajuda
yafana. Yo 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 malumi bathi bathi
wena manje nizong underline la. Na futhi
yini lokho manje malume?
Uunderline mshana ukwazi le nto ukuyangeyisa, niyangeyisa nabantu bengaphandle. Na uzongeyisa la ndlela.
Malume is not underline, it's undermine.
Hey, u609 efana nento eyiphutse go one man. Hamba.
Hamba. Hayi ufundile umahlalela.
Eh, futhi unento akuzwa malumane.
Yeye, umalume akho.
Ukhona.
Ah, SK mfethu. Ah, uwe lo. Hawu. Zili ukuthi bese kuhephenela le mabonings ikhiphele impilo isestendini utho. Hawu ndoda. Ngakhuluma nawe wangisiba nje sithini?
Hey, JP njaya. Abangihleli nje lana mfethu ngiyacabanga mfethu hawo.
Sithini mfethu khuluma nami.
This thing ekalihle mfethu. Young stress of mfethu we've been through a lot in the last month mfethu sabona.
Ngiyakuzwa lokho ndoda. Manje tshela. Ubani omthandayo wena kulabantu babi lo shathi ukuthokoze ngayo time uyafana.
Hawu mfana ngithi it's an obvious thing ukuthi ngicwele ngoku ngihle ngiyasha ngale ngalo
mana mina nawe nje kuba sikhuluma manje uphuma emjithweni manje kuphuma ukuthi ubile umjithweni mihle.
Ah bethu yabona nje ukuyazi bethu ama temptations njengamajida nami sengathatheka njengalo mzimba bethu ama hyper life wena ngane bethu ukuleko bethu shawo mzimba hyper life ngathatheka nginami yabo manje
ngisalela manje awulishe ngiyakuzwa lelo kokushona uyabona njengamanje sambeke somlanda lo hle manje sikhulume naye uhamba nami ke manje.
Okay asenze nje asiqale sithole isiphuzo qale nami ngithi ukushintsha yabo kodwa ke sizobona simthola busi. Busi! 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 Sacela usenzele ijuice la.
Yona iplema ni.
Hawu, iphelile yini ijuice efrijini?
Wena malume uyathanda ukudla izinto zezokuthere na uzithenge.
Hawu, izinto zento niyithathaphi? Niyasebenza yini?
Lo kudla sikuthenga ngemali ethe qolo.
Ngoba manje mawusidlala imali yeqolo yengane awunikezi. Uyazi uSkhumbuzo selibele ngifonela nje into engaphele
yo sambutsa gore warabile phone ya gagwe yo
no wanga ngwaphendulanga
kodwa mele mphendule mele ukhulume naye uSkhumbuzo
hey mngani uSkhumbuzo nje ubukise ngami mabone ngiyonke wonke umuntu kade ngibukile lapha angazi ukuthi sinami kwenzakalani
wonke umuntu ayenza ama mistake lokho ukuthi yakufanele kusho khona ukuthi yakuthanda
hey ngeke phela yo wazongishaya ugirl ngeke nami ngikhathele uSkhumbuzo mina
yo hape mthola kimbi ya wena yo
utisitse wena
hey awume mngani wenze iphutha kumele akhulume naye
hey abe ma washeza
ah ladies mantombazana
una nice
hey awuthule umntomo ophichini ah lishe njani ucela ukukhuluma nawe mfethu
khuluma fuka ukukhuluma qeda uhambe
awuzocela ukukhuluma nawe private mfethu awu kancane nje
bangani ningangishiya kulungile
Especially when you smile, you make my heart go like bamboo. You give that fire, I'm burning in your shadow.
ngicwele siyadela leso sibuzo ngoba isona ngaziyadela lelo town ngeza cha ngoba digital ngizokwela umuntu ngazi kahle athi ngicacise le ngifuna abantu bazi namhlanje ukuthi ngiyakuthanda wonke nomuntu ola ebakini namhlanje uzwa ukuthi ngiyakuthanda azini
ekuseba fethu ola ola lalelani ke ngimtshele yabona ingane leyo lihlele akamhlongo le umabhebhe le ngicela ngale ngane ngiyayithanda ngiyithanda suka la skhotheni wena ngicela ngale ngane le yakuthola ihle fethu ngiyakuthanda sithandwa sami.
Ngiyacela sengeke ngiphinde ngikhole. Sengiyabonga. Ngibona lezi nyembezi. Ngeke ngikuzwe. Kusuka manje imina na. Ngiyakufana nalelo. Manjoba. Kodwa uma ngikalaza lo hlabo kuzo zonke izinkani. Hawu. Sinqanda amanzi. Wena ngithi mangabe ngikubona. Vele sizija kuthi. Siphala phala sesiphithe. Yazwe zimanye ofisweni yami. Ngenza into yakhe madoda.
Tholile kade cathi ngeke azangixolela wena mahlakala wena egama lakhe esanti ngazathi isipho kuthi ikoroni yophela kanjani ngale gama esanti kathi isipho
ha
nawe esikhotheni wena siyathandana unantombi wena shiu.